Itabeli kaise nelunyana nelomoya ongcwele.
Amen.
Itabeli kusi etu Jesu Christu lothando lukayise lobudlelwane bukamoya ongcwele mabenani nonke.
Kwano moya.
Sambulela Thixo ngokusithanda kangaka ngokungasikeleli singabantu abaphansi kuhlala basekhaya okwesibini abantu balapha ezibileni abantu bangekawo yaseSt Vincent Pallotti kukho abantu ke ebesingabangabakhona namhlanje asibhiyozela olusuku kukhumbula abapriste ababesebenza apha abangasekhoyo ngokodwa namhlanje ndiyafuna simkhumbule ufather Willie Webber owandiphehlelela kule cawa silusane sebakhumbula nabanye abantu bebenefuthe kule cawa yitsha lapha ezibileni ithemba lapha tatuuna utatuukomphela utatuusofo omamushincane zingwivingwi kukaza lapha singazikhumbula nabanye abantu abaningi bale cawa khumbula namhlanje nomninawo wam ithembekani ebezawuba lapha naye namhlanje ezobhiyoza kunathi kodwa uthithi wamela kuyizolo bekuzinyanga ezimbili ithembekani siwadlulayo nomhlanje wabasulekakuidaka siyamkhumbula nathi sithandazele siyayazi ukuba aphakhoyo naye lombhiyozo ojubeleleyo ezulwini siyambulela uthixo
Oh, God. Yeah.
Alisegisa ngenene yindalo yakho. Wajinge mkamlezwe ngenxa yethu. Wakoyisa ukufa wavelisa umvuko. Wasenza ibandla lakho ligcwele mani kudumise ngona phakade. Kungoko singenelelapho ingelosi enabangwe. Sivuma indumiso yakho. Sikuzukisa sikukhulela ngazwinye.
Siyakubulela ngokusibiza sime phambi kwakho sifronte
elango kome kileyo, batina soke sabela nango mzimba lika sika Kristu, simane kumoya omwe. Bawo, kumbula ifyalike yako ese mzabeni onu, uzebienze ifezeke mtandani, igunye no Benedict upapa wetu, no Dabula Bishop wetu, na bobonge abasenzi kabili.
Kula abazukulwana bethu abangasekhoyo abalelwe nethemba lovuko bonana bonke abangasekhoyo bakhokhelelele izwini elithenjisiweyo apho bayawubona ubuso ngobuso siyakucela ibanetafu kuyiphuthi sonke usiphe ubomi umnaphakade kunye nomariya ufiliko osikelelweyo unina kathixo nabapostoli abangcwele nabangcwele bonke abakhulisileyo ngamaxesha onke ukuze sikudumise sikuncome ngonyana wakho uyesu kristu
Yeah.
Kristo. Nangu usisali zimuzilizo. Kano yolo abo amenywe esikweni salema.
Kose mkani baume ni kasuwa. Eja yisi yusufi sabi mnuma.
Manga mzimbani kazi ya Kristo na sisa ebo mina muna kata.
Amen.
uThixo makasisikelele ngexesha lokulindela kuzalwa kukayesu sikulinde ngethemba elikhulu nokubuya kwakhe ngomhla wokugqibela inkosi mayisisikelele uThixo makayamkele imithandazo yethu yobuKristu asibuyekeze ngobo ngobuna phakade inkosi mayisisikelele umsindiso wenzela impilo yethu ehlabathini makasikhusele kwizifo zomzimba nezomphefumlo inkosi mayisisikelele. We said, yeah, the more you are.